amaphosa yini osezileyo yona yebo le nto suyenze uyayibona kodwa into eyenzayo osuyenzile ibona kwakho lalala uthe singayo lwandle manje ulwandle langathi lezendlini ucabangani wena amaphosa ucabangani yini into ozoyenza luvimbe mpela ulwandle anginathi wasivimba ukuthi siyolwandle wathi singayo lwandle ake vimba kulwandle kungezithini uyabona isebenzi yakho uyasibona njani sebenza